Hello guys, lana ngizonibonisa how to download ingoma, hlobo lengoma nje oyithandayo noma oyizwile idlala manje ufuna ukuyidownloada noma ufuna ukuba nayo, ungayidownloada nje kalula kwi-online website yakho. Maningi amawebsite ngizokubonisa nje ngeyodwa yawo, which is oqubit.com. Ma ungena ku-Chrome wakho noma yiphi app esebenzisa ifoni yakho to access i-internet noma ukusetsha izinto nje online, uzongena ku-search box uyitype uqbd, uzobhala qbd.com, qbd.com, then upresse i-search tab on your bottom corner lapha ezansi ne-keyboard yakho. Then ma usetsha izokuvezela into efana nale, ama-links lawa azovela abe maningi. Le eyoqala kufuze ukuthi kube yiyona e-right of which njengoba ubukile la izobhala qbd mp3 and mobile video search engine. Uma uklikha la kule link izokuvezela futhi i-website ke manje songenela phakathi kwi-website, songasetsha noma yiphi ingoma oyifunayo noma ya ungene la ku-search box again. So uzotyper ke manje igama lengoma nomculi wayo ingoma. Umzekelo sizosebenzisa uKhuzani la, then sizobhala uKhuzani ijele, njengoba sizenzele kanje bhalele uKhuzani ijele. So sifuna le ngoma ethi yakusolela ijele bakwethu. Yeah, then after searching after typing la uzobese usearcha la kule table izokuvezela izingoma ezivelayo, of which is uKhuzani ijele the original song. Nansi i-number 2 la kwilist yethu, i-original song nje from isakhiwo se-album. Ma uklikha kuyona-ke uzobe sekuklikhela kwisithombe lo mfanekiso oveziwe la. Ma uklikha la kulo mfanekiso izobe sekuvezela-ke manje ama-options amathathu ukuthi le ngoma uyifuna as i-audio track, of which uzoyilalela kuphela, akuzodlala niks noma kuzovela niks, futhi awuzokwazi nokuyiposta ku-WhatsApp masoyidownloadile. Ma ngabe uyifuna-ke as i-video noma le esenze ngayo umzekelo ingena-video edlalayo, ingakaqoshi i-video yakhona, izoveza nje isithombe, but ungakwazi ukuthi uyiposte as i-video esingadlali, isoveza nje isithombe sikakhuzane ibe idlala ingoma ku-WhatsApp uma kuthi uyayithanda-ke. Njengoba sibona ngamasayizi lawa wengoma ukuthi le eyi-video izodla idatha lakho elingango-7 megabytes. If uthi ufuna le eyi-track phela elalelwa kuphela, izodla u-3.14 wedatha lakho as ama-MBs. Then ke if you choose to click ingoma yakho ufuna as i-audio umzekelo, so uzoklikha la ku-audio mp3 audio obviously. Izobe seyikuvezela ke manje ukuthi njengoba le ngoma usufikile kuyona ufuna ukuyishera yini kuWhatsApp, okanye ufuna ukuyidlala kuqala confirm ukuthi iyona yini le ngoma oyifunayo, noma ufuna ukuyidownloada nje straight forward, awufuna lokhu libazisa. If ufuna-ke ukuyidownloada uzoklikklikha la ku-download mp3 audio, izobe seyazidownloadela ingoma yakho ingene efonini yakho noma kwi-laptop yakho. If ufuna ukukonfirma kuqala ukuthi iyona yini le ngoma oyifunayo, uzoklikha la ku-play mp3 audio, izobe se ivezele futhi into efana nale. Uma ufika la uzobe se uklikha la kwethu kule icon le, izobe seiyayidlala ingoma yakho. Uyayibona-ke futhi ukuthi iyona yini noma cha le ngoma oyifunayo. Uma kuwukuthi yona uzobe sewuklikha kula madota amathathu, izoveza igama umbhalo othi download. Uma uklikha kulowo mbhalo lowo izobe seqala iyayidownloada ingoma. Kungahambasa-ke ngokunethwork okusendaweni okuyona ukuthi izowafasi kangakanani udownloada, kodwa mese iqedile izokubonisa into efana nale uma uyidownloada efonini ukuthi ingoma yakho seyiqedile ukudownloada. Leyo makha lo usho lokho ukuthi iqedile ukudownloada ingoma yakho, so usungayivula noma uye kuma-downloads folder yakho la kungena khona izinto zidownloade online, uzoyifica lapho ingoma yakho, then you have the song.